manyo okongera msala kiva ku bintu bingi nento msala teberanga stagnant nayo igenda nobudde abantu banakola nsi nebera prosperous bonna abali mu sector ya production na service bintu byabe
tingamba ba civil servants bange bape ebi omuntu bwajja n'omugamba genca ajja kugamba you are corrupt mukore kwagende.